waxaad ku soo dhawaataan hees cusub ajakas yare daawasho wanaagsan.
Mutayun min musu shatigi sanamutu